Yes, Matari.
Ebese ngakhoqa ngawo amapolo ngoba la eNingizimu Afrika. Ukuthi iziphi lezi mboni esezilimala eNingizimu Afrika. Ezilimalile imboni ukakade kuyizona ngakathi nje inkakha ekwakheni kwamathuba emsebenzi. Kune mbili ezilimele ilethwa i-manufacturing imboni zokhiqiza kanye ne-mining. Kule minyaka eyi-20 edlule lezi mboni zombili zehle kakhulu akwazo akubanga khona, in fact zezekha nje zalimala. Lokho kubangele ukuthi abantu abaningi balahlekelwa amathuba emisebenzi. Uma ukhumbula nje Mapholoba, amadolobha afana no-Richards Bay kwakwamadolobha aziwayo ukuthi hhayi kuney'mboni lapho ey'ningi abantu abaningi ingane uma ziqeda isikole nje zazihamba ziye Richards Bay ziyokufuna khona umsebenzi. Zazizoyithola ba kuney'mboni ey'ningi lapho ezikhiqiza o-aluminium ezikhiqiza yonkinto. Lezo mboni ey'ningi-ke sezahamba zihanjiswa yini lezo mboni kule minyaka u-20 na? Into yokuqala yona indaba kagesi olo-trading nayo yonkinto, kanye nokuthi kwase ngoba kwakuyimboni ezenziwe ama-investments enziwe abantu abasuka ngaphandle. Manje ngoba sekushintsha i-investment climate in the country, beshintsha bethi hhayi ugesi wenu asezunikeza ugesi ngale mali, manje sezunika ngale mali yileyo pressure ngapha enye i-pressure ngapha abantu bethi balwela amalungelo abo, bafuna ukuhola amaholo angcono kunalawo ababeholelwa wona. Lezo zinto-ke ezinye zezinto angisho ukuthi izona, angisho ukuthi izinto kubi ukuthi abantu bafune ukulwela amalungelo abo. Lokho ongisho nje ukuthi ezinye zezinto phela abazicabangayo abatshali bezimali bethi hhayi uma sekuba nje hhayi engathi ngizoshiya la ngiye endaweni lapho ngizokwazi ukuthola khona ugesi ngemali eshibhile, nokuthi mhlawumbe nabantu ukuqasha abantu khona akufani, akubizi nje ukuqasha abantu kule lizwe la engi-investe khona. I-South Africa kusizi ikubonile-ke lokho ukwehla kakhulu kwe-production output ne-manufacturing output sikwela nje ngo-2004. Iy'mboni-ke ezikhiqizazo bezashaya kakhulu nayi-COVID. Oba ukhumbula isikhathi sama-lockdown e-COVID kwathiwa izimayini zona zingaqhubeka zisebenze kodwa zonke ezinye izimboni zavalwa. Ekuvaleni kwezimboni hayi kwaba likhona ukuthi ziphinde zivule. So nje kanti-ke futhi nanokuthi manje kukhona lo mbono okhona engingasho ukuthi uright wokuthi especially kwezezimayini ukuthi since kungene uminister lokhona uMantashe hayi akuselula ukuthi kuvula imali ngoba ufike waqinisa izintambo zokuthi kungabi lula ukuthi abantu abafuna ukuzo-investa ezimayini bamane bafike ba-investe. Leyo nto okwenza ukuthi manje kawuthi i-South Africa manje isiwu-number 10 kulawo mazwe abalekela abantu bemayini, ilapho nayo ilapho ku-top 10 balabo mazwe abalekelwa aba-investi bezimayini. So ukudiphenda-ke kwe-South Africa ukuthi South Africa idiphende kulezi mboni embili, i-manufacturing ne-mining, ikona okuhluphe kakhulu ngoba uma ubheka lezi mboni yizona futhi ezikwazi ukuthatha abantu abangafundile kakhulu. So kulimaze kakhulu ukuthi ngibone i-unemployment isikhule kangakanje. E-Richards Bay kwenza isibonelo sasiyo. E-Richards Bay isikhathi kuvala o-Alusaf abantu abawu-5,000 abalahlekelwa imisebenzi. So akuyona into esikhuluma engathi i-theory nje, into eyenzekile sayibona yenzeka ezihlupheni zethu zishayeka ukulahlekelwa imisebenzi. So kubalulekile ukuthi-ke uma kubhekwa ukuthi kwenziwa njani ukuthi zingaphinde zivuselele lezi mboni noma ngaphinde kwenzenjani ukuthi ku-attract-we i-investment ezimayini nakwi-manufacturing ukuthi yiziphi izinto ezifunwa ama-investors. Asazi-ke kodwa ngoba nangu uhulumeni ubhizi kulezi iy'nsuku njengoba ubonile nje kulezi iy'nsukwane ukuthi the president of America, the United Nations, nakhona ufika ukukhuluma kakhulu nama investors, wazi wakhuluma ngisho nando Elon Musk, i-billionaire kuthiwa is the richest man in the world, wazalelwa khona la ePitoli, wafunda ePitoli, kodwa useAmerica manje wenza imanga lapha ku-technology, wenza iy'moto ezihamba ngogesi, futhi u-invested nakuma-telefoni. Uyena owner nale nkampani kuthiwa u-Twitter, asayishintsha wathi u-X. Ya, indoda lapha eNingizimu Afrika. Okunye khona manje ngoba sikhuluma nje u-deputy president uPaul Mashatile, yena useChina, use-England, ubhizi lapha naye unqanqa osozimali ukuthi beze bazofaka izimali zabo eNingizimu Afrika. Okusho ke lokho kuyathembisa-ke ukuthi mhlawumbe kuzoba khona ushintsho oluba khona, ngoba phela yonke le nto ibambelela ekuthini uhulumeni esinayo stable. So okusho ukuthi ke nale GNU esinayo izwa ngokuthi istable kangakanani, ngoba phela babe kuba khona umqaqa ku-GNU, yonke leli ithemba likhona ukuthi umnotho uzokhula, lizophela phinde funeka kuqalwe phansi, ngoba phela khona abangakholwa ukuthi le GNU iza nokuthi kuzoba nale nto kuthiwa i-radical economic transformation, noma ekuthiwa balanced economic growth, ezkuthi uma kuthiwa balanced ukuthi akukhuli kuphela ongxowamali kodwa nabantu abambovu nabo bayangena kwi-economy nabo bayakhula. Yilokho nje lezo ngenamba nje emelitanye angiyibeka kona amaphola ukuthi khona ithemba likhona, kodwa kuningi ukucabanga okuzofuneka kube khona, kuningi ukubonisa okuzofuneka kube khona, kuningi ukuzwana okuzofuneka kube khona.
Ithemba likhona, kodwa sisebenzise leli thuba esitholayo ukuthi sakhe isizinda somnotho oqinile. Okusho ukuthi nawe uma ubona njengoba nje kwehle nama-interest rates manje, ubone ukuthi awusekunemadlana esikhona esengikwazi ukuthi ngiyiseve. Seva leyo mali and invest in business, ungathathi leyo mali bese uyidla budedengu. Kufana nalaba abathatha imali kuthiwa i-2pot, bayithatha benza amaphathi ubuphukuphuku engabazi lokho. Leyo mali leyo kufuneka bayithatha wenza sure ukuthi your own economic future iba ngcono ngokuthi uma uyisebenzisa leyo mali, hhayi ukuthi uzokwenza iphathi ngayo. Yiloko nje ngithanda ukubalula amapholopho.
Awuyikhaphayi kahle kakhulu phakathwayo mpelangesibo ukuthi ulwazi olungaka ngempela kokwazi ukuthi ushere nathi osukwini lwa namhlanje nje. Abantu abafisa ukulandelela phakathwayo bengakulandelela njani ey'nkundleni zokuxhumana?
Bakhele kumede noma ukuthi nje bakhele khona futhi naku-Facebook, nakhona futhi bakhele kumede noma ukuthi ezakhele nomics, ziyatholakala zonke lezi nhlelo. Ngiyabonga kakhulu nakunina amaphola nabalaleli be-Vibe FM nabalandeli bami kulezi nhlelo zokuxhumana. Ngiyakubona impela ukuthi hhayi kuyafundwa, noma abantu bengakhomenti nje kakhulu, kodwa kuyafundwa khona.
Oh, sorry, Fuzo. I'm in a problem when you called. Can please call back.